Simbizi na Nelly Natty. Ibintu bari ko baragira ku mbuga ngurukana bumenyi Capitaine ndiko ndabibona. Sibyo?
Ego.
Abantu benshi baguma biyumvira ati mbega Simbizi na Nelly Natty bari ko bapfa iki? Abantu baguma bavyumvira bibaza ati ngo mbega ibi bintu nibiki biri ko biraba mu gisagara cha Bujumbura ko mbona kuri social media hano hose ugenda urarengana ngo Simbizi na Nelly Natty bacanyemo.
Naye nico gituma naguhamagaye kugira ngo
ikintu cya mbere nzi ku muntu atarabizi Simbizi na Nelly Natty n'abagenzi. Je mperuka arabajyama tujya muri conference mu kazi kiwacu ka misi yose Simbizi na Nelly Natty bayaga neza kandi arabagenzi bimwe bya danje. Rero ndiko ndatangara ukuntu ndiko ndabona baterana amajambo Simbizi akavuga ati ngo Nelly Natty ngo baramuteye inda ngo arayikorora. Urumva niko bivugwa ngo Simbizi wavuga gute Nelly Natty avuga gute. Uno munsi rero turaza kuronka umuco ndaza kubwira byinshi kuko nicaye ndaraba urabona ko maze iminsi ndiko ndapostinga ibiganiro ndiko ndaraba ku mbuga ngurukana bumenyi mbega hari ibiki. Rero uno munsi nagarutse nagaruka ina content ya Simbizi na Nelly Natty. Urabona ko nambaye umupira wa Tokyo Sheet. Ku muntu wese ushaka kugura Tokyo Sheet urashobora gucanga ku ma link yacu ngaho unyuze kubona boutique yacu uka applying birakunda cyane tukwira gusanga uri hose ku isi yose. You know? Rero Simbizi. Nagomba ngaruka inyuma cyane kubona batamuzi Simbizi.
Yego.
Simbizi n'umujene. N'umujene kabisa. Afisa abana arafisa abana bashika barenga kuri babiri
ko numva ngo bavuga ko afisa abana batatu.
Ibyo ni wabyumvise he garaje?
Je niko ndabyumva ndabibona babivuga sinzi
abana batatu. Umviriza jewe abana nzi nibo mvuga ibyo by'uwundi mwe yiyongereye sinzi genzi abana batatu ko twaragiye gutembera kwa shiri wa Simbizi la fois passé turi kumwe na Simbizi muri ya modoka baratwakira neza afisa kana kagakobwa aragakunda cyane rwose afise n'umwigeme mwiza cyane yavyiye ku mwana. Simbizi rero numwe mu bajene baba muri quartier ya Icharama majari ya Mucharama Mucharama urenze so quartier niyo Simbizi aba
ari yemerana
numujena ari branche ari branche kandi araci ubwenge cyane uko industry yacu mu Burundi abanyarwanda mudutahure. Reka manze nigarukire ku Barundi biwacu kuko abanyarwanda nasanze ari abantu badukurikirana cyane kandi baguma baturi hafi bakurikirana umuziki w'u Burundi. Uravye nk'igihe B-Face aheruka mu Rwanda yarakoze ibiganiro byinshi B-Face abanyarwanda baramubajije amajambo menshi kandi rero B-Face araci ubwenge mu muziki wacu baragerageje abanyarwanda ibimenyesha makuru kumupyeja kumutera imitego urabibona gushaka kumubaza utubazo kukengera umuziki wacu. Yarababwije ukuri ati uwo muririmbyi muvuga The Ben Bruce Melody abo bose barazica icyo umuziki w'u Burundi kandi barawubaha cyane. Sibyo none rero reka ngaruke kuri Simbizi. Simbizi wasema vumba n'umujeni aba muri so quartier muri bijya bice kandi aciye ubwenge kandi akunda umuziki w'u Burundi yuko wotera intambwe. Munyumvirize neza umuziki w'u Burundi yuko wotera intambwe ugashika kure tukaronga aba sponsor umuziki ugatangura kwinjiza amahera ukariha kandi Simbizi kera ku bantu batari babizi yahora ari umumenyeshamakuru yarafite ibiganiro yatanga kuri BTV yahora akorana n'abaririmbyi c'est-à-dire que arabazi cyane. 2015 Simbizi yakoranye na Primizike. 2015 ubu bisigura iki umuziki arawuzi neza cyane arashobora gutegura igiteramo murashobora kumukoresha ku bantu bategura ibiteramo akabaha strategi ingere igiteramo gishobora kuba reisiti mu gihugu cy'u Burundi aho ni kuba diaspora bari hanze
babyumva.
Ibyo ni byiza bya Simbizi
yego
kandi ntigera besha aravugisha ukuri uko kuri adudurirako
yego
adudurira
ko
adudurirako rero abantu mudukurikirana
amenerinda kugwara
kugwara
yego
Simbizi arakomeye
arahambaye
cyane. Rero turamukeneye muri industry y'umuziki wacu w'u Burundi ijya hole yiwe nta wundi muntu dushobora kuyiha atari Simbizi kuko aravugira cyane umuziki wacu kugira ngo ushobore gushika ku
kure.
Reka tuze no kuri Nelly Natty. Nelly Natty nawe nyine ni queen of the bass. Queen of bass. Nelly Natty ni umwigimi w'ama bass ashoboye gukrea bass kandi kaba kandi gapasa. Nelly Nats numwe mbariri mu bigeme bakunze gukosora abaririmbyi bahacu bo mu gihugu cy'u Burundi kandi nawe nyine ntihigera besha agukosoye urumva yuko ibintu ariko aravuga ari byo urumva Nelly Nats kandi nabonye agakosa gatoyi ku muririmbyi arakavuga hari gihe dramatique ze kuba ariko baragira challenge ya hakuna matata rero aho onye bari mu kajarde karaho na baririmbyi benshi dramatique ari kumwe na B-Face yari kumwe na Afro yari kumwe na Mokenzi yari kumwe na nabaririmbyi benshi cyane na ka boss Rory niyo yari ari rero hari ukuntu yifotoje nabi dramatique agize amaboko gutya sivyo yifotoje nabi Nelly Nats arafata iyo foto warayibonye
nabibonye kabisa yarazungurutse ku rubuga cyane
yarazungurutse sitadirwa sinovuga ngo ya foto yiki ngo yashatse kwerekana iki no bandiko ndashaka kwerekana nanje ibibi byigeze kwipasa rero ayo namakosa ariko arakosora muri rinzi dramatic sivyo ni muri vyo umupoga kandi ameze fresh ari clear kandi vuba agomba atanga umuziki mushasha kandi dramatic aheruka mu Rwanda kuri Trust Music Award urabona yuko ni umwe mu baririmbyi b'abarundi bashoboye guseruka sivyo bashoboye guseruka barashika mu Rwanda baricarana n'abasani urabona yuko B-Face yicaranye na Davido baratera inguru urumva B-Face abikora neza na dramatic abikora neza rero Nelly Nats agerageza kwerekana ibibi cyanye udukosa abantu bamutahure neza sivyo bamutahure ko ari umuntu agerageza akunda kwerekana udukosa tuba ku baririmbyi cyangwa ku bantu bategura ibitaramo ku ba celebre buze aba celebre n'abantu bazwi bakurikiranwa nizere ko turi kumwe ku bantu baguma babona kuri social media baguma babona Simbizi ngo yatuse Nelly Nats uravyo mumenye yuko ngo Nelly Nats ntajambagira mumenye yuko Nelly Nats ni queen of the bass ni queen of my bass mu Burundi abikora neza kandi ara create bass kandi arakusura abaririmbyi turamukeneye mu muziki wacu w'u Burundi bano bantu babiri rero bahagarike kuguma bajyana bingeza ahantu Capitaine jewe bingiza ahantu ibintu byo kuguma bajyana Nelly Nats na Simbizi bariko barajyana ibyo bintu bihagarare kuva uno munsi
nico gituma twagutumye ko tubwize ukuri
ni nayo mpamvu ikintu kimwe Simbizi ari kijambo yavuze yambabaje yagiye kuri hii Top TV arakora emission sivyo aravuga ati aravuga amajambo menshi aravuga uburyo Nelly Nats atamuhungu yo mwikoza atamuhungu yo kwifuza gukundana na Nelly Nats twibuke yuko Nelly Nats twarigeze kwicarana arambwira ati jewe kapitene abantu barakunda kubaza ngo sheri wanje ni inde ngo sheri wanje ni umuzungu nimba ari kiwani ya nte I don't know why ariko mumenye yuko Nelly Nats afise umukunzi we w'umuzungu akundana n'umuzungu rero nimushakiye kumvuga ngo ntawo mwikoza kuko nimba atawo mwikoza ujya muzungu ari kumukunda gute sivyo rero Simbizi avuga ati ngo Nelly Nats nta muhungu yo mwikoza ngo niyo mpamvu yatanze amahera Nelly Nats ngo yaratanze amahera ku muhungu nimba ari uwo mu bwiza nimba ari uwo mu kigobe nimba ari uwo mu buyenzi ngo ndashaka kumva ibyo bintu ngwene bimeze yuko bijya bintu bya sisiteme biryoshe ndabyumve rero bajya ko ngaho barahura ngo arariha hoteli Nelly Nats bajya muri chambre na wa muhungu na Nelly Nats biraba parakisida Nelly Nats atwara inda amaze gutwara inda birakomera indijya ku ruhande n'amajambo menshi yavuzwe iyo emisiyo yaciye kuri hii Top TV nibaza mwarayibonye sibyo ziturara ibintu bimwe bimwe tugenda kuvuga ku ma TV online guys
babe babyumva
we tuze turaba ibintu bimwe bimwe dukwiye kuvuga bidakenewe sivyo ibintu bimwe bimwe bigabanyiriza intu zenyu umuntu reputation sivyo
yego
nari nk'ubu unye nka sheri wa Nelly Nats abonye kije kigano cha Simbizi abivuga kwiki cyanke Simbizi abonye ibintu Nelly Nats aguma muvuga ko ku mastati ya Instagram mastati ya WhatsApp yo bivuga kwiki niyo mpamvu rero ndakubwira ati uno muziki wacu harageze yaho ushinga imizi sivyo ibya The Ben twarabyibagiye twarabikwiye mu mutwe ariko turabye neza baguma bafa ibya The Ben. Nelly Nati ngo niwe yigize CEO wa wiyakigwa ya The Ben mu Burundi. Ego nivyo. Bibaze The Ben igihaza mu Burundi rero nabamenyesha makuru ari benshi hajya.
Barurira nibiti.
Barurira nibiti.
Bamwe bagahekana.
Bagahekana bari ko bafotora The Ben.
Ego.
Bajya bigeme bakiriye The Ben bamuhaye ishugwe. Ikintu kimwe ngo menye ku bantu batari babitsi. Bajya bigeme bakiriye The Ben bagiye bamuhaye ishugwe. Bajya bazanywe na Nelly Nati. Niwe yoruganije bajya bigeme niyo mpamvu ubona twarosa bigeme beza yabyigenjijemo.
Bambaye neza.
Bambaye neza sha. Bagiye kumwakira neza. Sibyo n'abantu muri ko muradukuyigirana sibyo. Nelly Nati arakora. Eh. Bari bambaye neza. Basa bien. Rayon barashika kibuga cy'indege bararindira bararinda The Ben arashika baramwakirana iteka nitekana. Urumva yarakoze akazi sibyo. Hari byinshi azi, hariyo impusha zimwe zimwe kugira ngo concert ya The Ben ibe mu Burundi. Nelly Nati byamuciye ko Rayon.
Yego.
Nelly Nati yarakoze, yararondeye ibintu bitandukanye kugira ngo show ya The Ben ise neza imere kujya. Nelly Nati rero icyo bari ko barafana Simbizi ndiko ndabiraba byatanguriye ku majambo ya show ya show ya The Ben. Bitiwe Simbizi nawe ajya ko ngaho aravuga Nelly Nati ibyo ariko aravuga sibyo. Mbega ibyo Nelly Nati ariko aravuga ni ibiki? Nelly Nati ariko avuga gutya ati urabona ujya mugabo yoganije concert ya The Ben hariho amadeni afise menshi ama hoteli. Aravuga ati hariho n'umuntu yarishe hoteli yashikiyemo The Ben kugira ngo ntibisarike ntibiboneke nabi. Ayo n'amajambo ya Nelly Nati. Avuga ati ntitwarishwe, abakoze ntibarishwe. Rero ujya muhungu uribuka yuko bavuze yuko yateguye igiteramo cya The Ben bigeze kumufata baramufunga.
Ahubwo nyine icyo kintu nyene hari cyo ukizi ko ujya mugabo tubona ku mashusho avuga yuko atigeze apfungwa. Wowe hari cyo ubizi
ibintu byo gufungwa? Jewe nitwari turi sinigeze nza kubiraba mu sina ayo makuru nayumvise nkuko abandi bayumvise sibyo, kuko nta cyemeza gihari kitwereka yuko yafunzwe.
Kapitena avuga ukuri ibintu atazi ntavyo
ntacyo mvuga ko kuko kuvuga ikintu utazi uri kuriteranye n'abantu. Vyemeranye uburi kuriteranya n'abantu sivyo. Niyo mpamvu nkunda kuvuga ati ku bantu bakunda kuvuga utujambo kuri Big Fizzo. Big Fizzo n'umwami w'umuziki w'u Burundi n'u Rwanda. Abantu rero bakunda kuza kujana utujambo ngo Big Fizzo yashaje ngo yishaje bagwe. Umubiri urasaza ariko talent ntisaza. Niyo mpamvu nkunda kubwira abanyarwanda ati atansiyo mwe muraza umuziki wanyu wo mu Rwanda mwawize i Burundi sivyo. Niyo mpamvu mudakwiye kuzana utujambo twinshi
na The Ben kuko we yarivugiye ati Big Fizzo ndamwubaha cyane arankurira mu muziki. Niwe niwe narabiye ko akarorero niwe yanyigishije ubwo aravyiyemerera.
Rero nabo bandi baririnzi yo mu Rwanda bajya bamenyesha amakuru bagenda kuvuga kwandika udupaje bandika utuntu tw'utujambo nibaceceke. Tubandanye rero Nelly Nati ariko rajya umuhara avuga ati amafaranga nitwahembwe turakeneye amahera.
Yego.
Turakeneye yuko ibintu bihindurwa. Sivyo?
Yego.
Niko kamu yarira avuga. Simbizi nawaza kubwira ati Nelly Nati reka kubesha. Mwararishwe. Yacucafuze ya muhungu kubera igihe yajya yareko araje mu Rwanda bivugwa yuko yahunze amadeni bamufatira ku mupaka bamugarukana mu gihugu. Kandi bivugwa yuko ako gakino ari Nelly Nati yagakinye. Urabyumva?
Yego.
Nelly Nati niwe yakinye ako gakino gatuma baramufata ujya muhungu baramuzana. Niko bivugwa. Sibyo none?
Yego.
Rero ukuno bimeze rero muri uno mwanya. Simbizi akubwira ati Nelly Nati yacubesha abantu mwarahembwa amahera nta rumwe atarishwe kubera ngo nta kuntu ujya muntu yateguye igiteramo yoshobora kuzana neza imiduga yakiriye The Ben warayibonye. Iryo yose yari ku mutwe ujya muhungu yari yashu ujya muhungu yateguye igiteramo. Ikintu kimwe nagomba sabe nibareke guca intege abantu bateguye ibiteramo sibyo. Bareke kubaca intege sibyo. Ahubwo nibunge ubumwe kujya ari babiri nyene bafatane hamwe berekanire batanga akarorero. kubera nibikirori cha debene cyagenze nabi Big Fizzo ataririmbye sivyo nibisigura yuko umuziki ucupfa nibisigura ngo nzosubira kuririmba ngo mahiti mwibuke yuko dramatagira sori indirimbo shasha sivyo twibuke yuko Double J na Bwiza baso indirimbo yabo ejo haheze indirimbo yabo shasha mugende muirabe kuri YouTube nindi bifite amasana mu meza cyane
bari baberewe kabisa
bari baberewe muri yandirimbo rero tubyibukanye ivyo byose yuko ni ibintu biriko biraba mu muziki w'Burundi kandi ni ibintu byiza cyane sivyo bituma umuziki utera imbere rero ni barabe rero bijya byiza batangura kubivuga cyane nimba ujya umuntu yateguye igiteramo sivyo yarahengamye hakaba bakosa barayabonye kandi ujya ateguye igiteramo akubwira ati vuba ndategura gishashe rero bantu mudukurikirana nama sivyo mwe muri commenter uri kurabiraba hagati ya Simbizi na Nelly Natty mwe mubona umuntu mubona bigende gute bihere gute kuko amajambo aguma kura uko biba uko buca niko biguma biza ibindi byinshi bazoba bafungana niko nabivuga hakiri kare tubaburire kuko turabakeneri muri industry yacu nibave baje bitwara Nelly Natty arashobora kwitwara akavuga ati wowe Simbizi wavugiye kuvuga yuko guce natwaye inda ngwija mu gitereko maze iravayo urabifitiye ubuhamya akamwitwarira none nimba yuko azomwitwarira
yego bitwarira
biba ari bibazo kuri Simbizi sivyo niyo mpamvu ndababwira ati tugerageze industry yacu tuyivyukire cyane sivyo
yego
tuyivyukire cyane hama rero ndababwira yuko ugiye ateguye igiteramo cha The Ben bareke kumuca ingufu kuko afise ivyumviro byiza byo gutegura ibiteramo mu gihugu cyacu cy'u Burundi abantu bakaryoherwa twaramaze kubona abanyarwanda baramaze kubona yuko n'abatanzania aba Nigeria baramaze kumenya yuko mu Burundi hari vibe mu Burundi hari umunezero abantu bo mu Burundi bakunda ikirori no kuryoherwa sivyo rero ugiye umuntu yateguye igiteramo cha The Ben yararushesha yarakoresheje amafaranga menshi yari ya mahoteli yateguye bijya bintu yakoze ujya muhungu na Brarudi sivyo ihora ibikora kandi irabona uburemere Brarudi ironka sivyo irabona uburemere cyangwa rero umuntu ari umwe toto moya
baramubajije kibazo ati mbese ikiganiro ubona cyagenze neza cha ego baramubajije ati kubona inyungu yawe warayirose nkuko wayishaka yarishije yavuga yuko ati je uko nabyitega sinovuga ati naragaye ahubwo narashimye byagenze ati naho ingorane ntaburamwo
ego
ingorane nishobora kuburamo ati kandi niduciga intege tuzobandanya dukora ati kuko ibintu byagenze neza
c'est la vérité uko ni kurira abantu bize ugiye mu ngo ifite imyaka 25
yego
ubuge ni kurira abantu bize bapanga akazi kiwabo baplanifya umwanya w'akazi umuntu yize nubwo yogira ikibazo muri business aramenya ati iki ni kibazo cya business shora kugihindura gutya kikagenda neza cyane sivyo rero ujya mushire cyangwa madamu wankuraje ndamubwira ati komera ku muheto nuko zubaka nucika intege nimba harajya amajambo bijya byatumye amenyekana
yego
wari umunsi none wewe
oya ntaho nari
ariko ubu ni cyama mama
ubu naramumenye
ubu wonye tuvuze abantu bategura igiteramo turamuvugamo DJ Pole turamuvugamo na Simplice manager wa Wiz Design turamuvuga ko nujya Joe
yego